twaranditse message baratwereka yuko hari data mahera yasohokeye baratwereka data yuko yasohotse mugabo ntitwigeze tubona aho yagiye kora YouTube yandika ati twarasohoye amahera naye kunuku take iziniza amasaha naye
umva babahakere umva ko baba bakubaracuye
hari n'ikibazo gitari cy'abahakere nuko bitahura kubera uravye naye ama banking iwacu ntaratahura ubwo buryo bwo gucuruza ku internet.
Oh yeah, the DJ NC the bar, there is the Christian DJ. DJ come here, tell me host our DJs. Oh yeah?
Yes, sir.
Ushakikira.
Ya kabisa na numvise ngo mwana w'umutima.
Warushush.
Na warubaye shasha.
Ndagushire mwese.
None kabisa ni pebitu. Kabisa ni pebitu. Ni vraiishi kwa tende esa. Kabisa ni mute sa system igano kiba mwanya kumenya makuru wa mutazi kubari rivyo barundi uko twabwene zikuru muzi dufite umutumire adasanzwe ariko umutumire yakirijwe igishika nakano karimbo ka Sati B isatura mabafri ariko n'umwe waririmvyi umwami wa platform mu Kenya umwe mu bantu binyiza amafaranga menshi bice ku platform za Boom Player za Spotify za TZ za ndende zane nane n'izindi ntazi nyinshi muco cyo guca Kenya niko karirimbo kari ko adufasha gato cyo kwakira umutumire wacu uno munsi nena kwibutsa yuko mu gade sa system atugikora kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu tuba turi kumwe na Bigi ndetse na Ange Minouche rukundo kuva igecisa indwi kugeza igecisa icyende tuba tubafite ama exclusive menshi ama exclusive menshi kuma news y'ibigica asara kandi ari ku rwego rero mugumane natwe kugira mushobore kuronka amakuru menshi mutazi ndetse mutaba mwamenye mu muziki w'u Burundi muri nimbi sabbi nawe arakubwira ati hug me girl nandi majambo menshi yerekana neza yuko mukurata ndetse no kuvuga ubwiza umukobwa wiwe afise ndetse no kumwifuriza ibitangaza byinshi mu rukundo. Until bona akarimbishwa ikirundi akubwiye ati bebe impobera umukenya kakubitwa ikirundi ndetse cyo kirwogo ruri hejuru na Sati B. Sati B nawe ukicongeza akubwiye ati bigana je narize kandi bimeze fresh byanye n'indimi umutumire nawe akaca yumva muri kutere bimeze fresh cyane.
Yeah, mwa vyumvise ni Bebe Life umutumire ngo twabwiye kuva kare nawe kwikira ama platform ya Black Media bose amaze kumubona utaramwana wese icarindiriye cha kuba ni sura yiwe murastaman ativuruga mu mutwe
abongeye ya amazi ama konti ya cha hacking
what's ku Instagram ya cha black ya black mutwe
ama TV yacu gera amazi ya hacking je je ndatinya ba hakere wa
ari usumu hakere ariko
urumuntu azi gukoresha imbuga ngo rukana bumenye umwe yakoresha amasoshomi rekare uwe yamubwira yuko adashobora mubwire urabe je ndamwe gusa email urebe utamusanga muri top tv eh okay
oye
paje bara yakinze Instagram
Instagram yacu yaragiye aya mugabo twarabira twasanze ari kanu kabaye gato
okay akaro par example yaba akabaza umutagatoye wibaza ko mwari kubishya ndengwa bikore
yaga tutamatse kuvuga hano nyine
kare okay none yacabikora gute
wenyewe
byasaba ko injira mujya konti rya muri yakinze nawa kamuhaki
eka gusigura cyutaje kandi dusigure
baza kari
bebe life kari bica
ubyumvise umenga aba informatisien ni wabakuye gukena cyangwa gusonza umenga wo bikorwa cyo vyica
ama kagurondera
ugasubira jaje
n'atera
ariko sivyo
akinshi barazikoresha
ni nkabaganga
jaje cyumutire murandi ndafite true story yabaye ku muntu ngai Burundi nyene yabikora muyo misi sinzi yo yanyiki
ume informatisien
twese turamuzi ngasi ndamuvuga basi ujya iwawe ujuzi nawe
okay
so rero ngene bimeze yafasha kubita copyright umuntu yeboye kwa utora video wawe cyangwa copyright copyright strike umva bakura ko video ya modding bakura ko muri YouTube wa mu bice bisaba yuko asaba kuja kumurondera kandi amukorera gumbe nani hamwe bikoreye kwa nyagiye kurondera cyangwa ngo kwa miliyoni 5
sinicho abahakere
barakora n'umuduga wa mbere yaguza guza bamahera nyene
n'umuhakere anagukorera ibintu anagukorera ibintu akakwestari ibintu areka bari
wabiyakira
so by the way bebe life karibu cyane
umva kibibazo bihari
yego murakoze cyane
meze
neza cyane
ari umurinzi wa kera komeye musaza afite amahiti amahiti arenze akiri umunsi cyo kuvuga iby'umuziki cyo kuvuga ibyerekeye ingene abarinzi wo kwidanaza biciye mu social media right cyangwa abantu muri rusange twese yabarandi umuntu afite izina cyangwa wese yifuza gushika kure okay meze neza rero
je meze neza ndashimye imana
okay twibwire twe tutakuzi abantu bo twe turakuzi abatakuzi nyene Abatuni na kari mugwe Black FM.
Yeah, ni Bebe Life banze kwizina rya tugizama no Nosa Fabrice ni yazi na abavyeyi banyise. Ariko nakuze banyita Bebe muziki ushako life. Ubure ni twa Bebe Life. Ntabandi murundi. Ntabamba muri Africa nta yose.
Wa muri Africa nka yo
abakire muratembe
bisigura ja kuba muri Africa nka yose
ni kuvuga uyu munsi ndi ngaha mu Burundi juzo nyumva ni mu Rwanda hanzo nyumva ndi muri Kenya bivanaho mbafite akazi ndi
kugira mu Rwanda
kabisa natembera bivanye n'akazi ndakunda
benshi turakuzi muri byinshi bitandukanye nka je ndakuzura umuririmbyi ariko kijanye na ikijanye na no guhakinga canke gukoresha baba bitagute basi mu kirundo
n'ubwo informatisi basi kugira abinyaruke
sivyo uvuga gute
mu kirundo si muntu uvuga no bivuga ariko
aba
uvuza abahanu
abahinga
n'abahinga
abahinga mu janye n'ivyimbuga ngurukana abahinga mu janye n'ivyimbuga ngurukana bamenye niyo bagaruka kandi bagakosora ibi bavyibwe mu mbuga nyene ngurukana bumenye ikibazo cya mbere mbega umuziki igihe wamaze mu muziki warunse iki mu muziki gituma bumva umuntu wese kadugurikana muri uno mwanya ashobora kwibaza tujya mu jamano yari umuririmbyi sivyo uno munsi akaba akoresha ariko akaba ari umuhinga mu bijyanye n'imbuga ngurukana bumenyi akaba ariko araduhamagarira kwinjiza biciye ku mbuga ngurukana bumenyi wowe byamuzaniye iki mu gihe nawe sinzwe ari umuganga wabyo
njyewe rero nicyo gituma nagiye kwiga ibindi bintu bya social media kuko nabona atacu ndonkamo kuko nanje ntawo ntacu nabona nta nyungu nanzimu nabonamo icyo gihe mfata rero gahunda decision yanje yo kuvuga ati reka mbanze nige kino kintu kugira nshobore gushika kuri kijya kintu niyo mpamvu mubona muri no minsi utamuziki ndiko ndasohora naje nunga tani ibintu by'umuziki byo yanje shaka tuganira kuko nase kwigumizamo ibintu kuko sanzu ndabikora mu bindi bihugu mvuga ati reka nze ngaha kwanze mbanze nestare ivyo wanje ngaha nestare n'abandi baririmbyi bagenzi bawe
umuririmbyi arashobora kwinjiza agafaranga abigenjije gute
umuririmbyi arashobora kwinjiza mu bintu byose byiwe biba biri kuri we haba guhera ku ifoto yiwe arashobora kwinjiza haba kubera ku muziki wiwe arashobora kwinjiza haba kubera kuri repetition yo akora mu nzu arashobora kwinjiza haba kubera imyambaro yambara arashobora kwinjiza ni kuvuga kote zose ziramwinjiza amafaranga
uturo rero iyo nduduhaye ni kumwira bishobora kugenda
ok ni kuvuga nta platform nini hari ku isi itinjiza amafaranga bivana nuko uri kurabikora duhereye kuzo mu menyezi yitwa ama YouTube YouTube irinjiza mu gihe YouTube yawe imaze kugira ikintu bita monetization umaze kuba monetize abarebyo bose barabizi TikTok niyo kampani ya mbere yinjiza amafaranga menshi ku isi
no mu Burundi baratuzi ko Kenya ari bo bariko barinjiza
oya bivana n'uburyo muba mwabyuguruyemo kuko hari umuntu yitwa ngo arafise YouTube muga yo YouTube yiwita nazwe
yego
ibyo sinzi ko
TikTok ugira ibyo monetize hasabiki
bivana n'uko TikTok yawe iri kwirakura n'uko uyikora yikoresha mu gihe TikTok yawe irabwa n'abantu bahera ku irashobora kuronka views cyangwa ishobora kurabwa n'abantu bare guhera ku bihumbi 10 TikTok yawe iraba monetize mu gihe akantu kose ukora gashobora guhera ku bihumbi 10 TikTok yawe irashobora kuba monetize rero hari n'abantu benshi usanga bari monetize mugabe batazi ko bari monetize ngo gute batazi ko bari monetize ntibigera bajya gukonsulta ama message babaha ku Gmail yabo niyo babahaye ama message babaha ntibamenya byo ari byo wakazoguma yifata ku ka video
yishirirako
wemba nakwe kuryoherwa mugabe abantu babizi baramenya yuko bari ko barabasaba yuko ba monetize account yayigeze ku kwinjiza amafaranga ni kuvuga rero abantu benshi ntibyo nagiye mbona ngaha mu Burundi bafise izo ngorane ugasanga bobo si n'ingorane bo babikora mu kwishima kugira baryoherwe mugabe ntibabikora mu kubera business abandi mu bihugu bagiye babitahura usanga arizo business basigaye bakora gusa akicara mu nzu karondera agatara keza gusa kugira yinjiza amafaranga gusa nicyo kibazo cyari mu Burundi
aba informatisi ba vre vre iyo umubwiye kuba nkatwe dukora kuri YouTube iyo umubwiye ngo bampakinze cyangwa genre banyivyaga aka YouTube channel kanje kenshi bacha bakubwira ngo yaye ngo mu Burundi ngo wapi wabwo wafyinye peut-être ari umuntu akoresheje machine yawe cyangwa telefone yawe kuri wewe nk'ubu tugiye turi kumwe ngaha bisigura nta bashobora kuduhakinga ni genye tuba twafyinye niko bimeze cyane kuko dukunze kubona nk'iyo bakwivye ubona abahinde bimesaje by'ibihinde ukabona ibikira ndi promoter vyama byamushikiye
yego
none abara barundi cyangwa barabo bahinde nyine bari ko baratubwirira nabi nga
urumva ukuntu nabisanze hari hano nige ntanja nabiye kuri bata yugiye kugura android usanga abantu kugibikore babanza gushyamo gmail utanazi
bonyene
ni kuvuga rero hari nabantu bo bastar maze kuganira nabo ngaha bakoresha amashusho media muri ugasanga yugiye muri account yiwe ugasanga gmail yiwe iri mu telefone arenga 6 cyangwa 8 cyangwa 10 yagiye yikonektamo gmail
baba type bakora kuri bat
ego cyane wewe nyene ugasanga uburyo utazi gusekereza ibintu byawe ugaha uriya big uriya gashyamo hose ugasanga telefone yawe gmail yawe iri mu telefone arenga 10 iri mu mashini y'akazi iri mu mashini yo kwishure iri mu umva aho biroroshe yuko account yawe ishobora gutakara atamuntanye hackings y'umuntu wese aciye ajya agatripota ujusanga hari ibintu batakaje cyangwa kayibura ibyo bibaho kawaida umva ni kuba bataramenya bwa buryo bwo gukora za business za social media ariko rero n'abarundi bace bari ko baraboneka abantu baciye ubwenge kuko hari nabo maze kubona usanga bazi uburyo bwo guhackinga bakaguhackinga kugira yibikaka account ya kuko account irazinje nta YouTube ushobora kwigurisha pido 5 million 6 million bivanye n'uko nimeze na 10 million ziragurishwa urumva rero ari usukuna atora telefone yawe akayigukuramwe kuko ibiriye muri telefone yawe akayihakinga akayigutwara wabunyungutse nitewe ibi bintu bya mabiba kubera turijajara abantu ugasanga telefone umuntu ngo ntizana ifotora ntuzi caga mu gihe ntuzi caga izi ugasanga telefone yawe aratwaye bya bintu birimo
ikibazo nk'umuntu abantu je maze kugwa n'ibibazo byinshi kuva ntanguye muri industry maze guhakingwa kenshi gashoboka hari ikibazo merutse kugira ikigenda AdSense AdSense yuwanje harabaye ikibazo dusanga hari undi muntu donc muri YouTube hageze kuba ngwika amafaranga kuri AdSense yanjye akaba ari ndi AdSense yakira amafaranga donc hari AdSense zibiri kubuge nanjye atavyo narinzi atavyo kandi ico gihe shwa kuba yari hari kuva kera canke yabaye inshasha canke yari hakinzwe kajamu atavyunzi ariko je Google AdSense yanjye yarampa itariki neza itariki 14 natuza guca gutora kamafaranga mugabe iyo tariki nagiye kureba nsanga amafaranga bashyize ku yindi Google AdSense sivyo muri icyo gihe mba nahakinzwe gute biba byagenze gute kugira binjiye muri byo ko nasanze ari made zibiri
iyo nk'iyo YouTube yawe ni yawe uyikurije cyangwa ni yawe waguze
jewe siyo naguze iyi wanje jewe ngaha nakujije
niyo wakujije hari ibibazo bya biriko biraza leta iriko yabikemura ngaha ugasanga nimero y'umuntu ifite abantu batatu nta jeho nayo ifite 79 77 iyo nimero nagarutse ngasanga ifite undi muntu ni kuvuga ngo urazi yuko kuri YouTube dushaka gushaka ko nimero ya telefone iyo nimero ya telefone uri kuwakoresha ugasanga iri ko kuri YouTube biroroshe ko umuntu wese akoresha Android afite iyo nimero icimuza ko akaronka message akaba gutoye nyamara umuntu aciye ubwenge arakuganya y'amafaranga akaja kuri kuri konti yiwe icyo kirabaho ikindi kibaho arashobora gukoresha gmail yawe kujya ufata facebook yawe ukayikonekta muri telefone wanje niba urashaka kuyikonekta murabizi ko bibaho mwese mukaba muzi fisi muri icyo gihe rero ijya nimero ijya ukiranka monetization ijya ko baguha ugatwara arashobora kuyikopya akayitwara ku yindi banki kandi agafata amafaranga
ikibazo kijyanye n'icyo cya Landry nanjye cyanshikiye mahera narayabonye y'ukwezi kandi hari n'abaririmbyi benshi na manumva byashikiye amahera ukayabona yashyitse hageze yuko ajya muri banki ukabura iyo yagiye ugenda kwaza YouTube ikakwereka yuko yayatanze ujya muri banki ukabona nta cinjiye bya Vrend banki ntigeze ashikayo icyo gihe biba bimeze gutubaza wa muntu ajeje akawunti yawe cyane ni YouTube hari bamwanga ati ni YouTube isubije byayo cyangwa igi bibameze gute
oya muri cyo gihe YouTube nuko abantu batakunda kuyandikira urashaka kuyandikira mu
yes narabikoze
mu gihe bikoze habaye kiba kwishuye
twaranditse message baratwereka yuko hari data mahera yasohokeye baratwereka data yuko yasohotse mugabo ntitwigeze tubona aho yagiye kora YouTube yandika ati twarasohoye amahera naye kunukunuku take izi niza amasaha naye
umva baba hakera urumva ko baba bakobara
cyose hari n'ikibazo kitari cyaba hakera nuko bitahura kubera urabye n'aya mabanki nga iwacu ntaratahura ubwo buryo bwo gucuruza kuri internet
Amfite ntago ciriyemo avaye ko ajya muri banke hariho ukuntu babanza kuyakoreka ku telefone bakuye ko amanunzi yayabo ugasanga nyene hari gihacha manuka voilà rero hajya aja avaye ko ajya muri banke niyigeza aja
banke waragiye kubaza barabakubwiye ko
ego nayigeze ashika ko kuko no mu telefone ntibigeze berekana yuko yashitse hahandi hageze ko ajya muri banke
ahubwo urazi kibazo ngaho nibaza neza ko coba carabaye
ego
ico kibazo kigomba gusaranje ni chance kiye muri AdSense bigging yan arafite mu experience kwera ko yantanguriye ndamwubambuje n'imbuga ngo kanabumenyi kuri YouTube kwera ko natanguye akazi ndahamusanga hari ukuntu twera amafaranga atavako en fait bagomba kwandikiye donc winje nkubo winje $600 ku kwezi hari ugiye kuyarutira muri bya biharurwa ya $600 gumibandandiza
aho fait attention ari YouTube fise amatariki hemberako
yes of course
hama rero hari ibintu mutegeza kumenya hari ikintu YouTube itondeka amafaranga utegeza guhembwa ukibaza ko ayo mafaranga yagutegeza kuyaronka uko kwezi nyene mugabo ayo mafaranga kumbe na mafaranga utarashobora guhembwa kuko niyo uri kurakora hari ikintu bana nagukata YouTube nyene kagukata amafaranga wari gufata dufate 600 ugasanga ufashe 300
yego
ibyo bintu YouTube irabikora ikindi kintu naco mumenya ntikunaye ko navuga yuko hari probleme ya mabanki dukoresha mu bintu bya internet jeho nyene isomen nari muri KCB mu buryo je mu nkora mu buryo bwa social media mfite abantu mbandi ko ndakorera bari muri America bari mu Faransa hari ubujyo ndabikoramo mu kubazamurira ibintu byabo cyangwa mu kubakorera ibintu byabo mugabo hari amafaranga ntegeza kwibanza kwishura nanje aya amafaranga ngiye kwishura kuri banki biranyereka kandi ndi muri banki nyene ko amafaranga atarashikayo uri kwa byumva byafashe ikintu ngo ca 3 jours kugira bashobe gukemura ico kibazo hari amakode bagusaba ntakujya utakaza ushobora gutakaza baguha code ushize mu WhatsApp bahubwiye ati shiramo ibishyamo kugushobora kugarukanire ibyo bintu rero ni kakazi sanze nkora umuntu azafite ico kibazo na karibu umwana wari
wese tubwire ngo dushobora gusekiriza ibintu byacu
ego
aza kwitubwira nta kibazo
two step
yeah
oh yeah idivyo cyo kubona Bebe Life muri nizo kongera akaba umu social bavuze mu social
media
ara socialist kwani so social what
socialist
all right so tukwe ngambya Black FM tuze ku ma platform atandukanye mu Burundi n'abarivyi bake bafise navuga ama platform nka Spotify, Deezer, Amazon ni izi zitandukanye zigwisha umuziki si kuri side ya ma streaming para kuri YouTube tuje na YouTube tuje ku side za ma YouTube za ma streaming bamwe bati ntitufise umuntu adushikana aho hantu kuri inganda zaza kutugari twakuroga nazo adushikana twafise na kid ngabi yano ngana rande akeneye gushika hariya ku ma platform turafise abandi bari benshi babwange ni bashika aho hantu n'abashitse bakavuga ati nubwo dushika twaje tuhakura cyo kimeze gute kintu cy'ama platform ajyanye ndi ampe international
atarachishura ico kibazo naguma nongereza uko kantu ku bantu batazi yuko muri bitoba vyugururirwa ngaha mbega huyu ibyo bintu ko mwari bamona numva basaba amafaranga kugira donc nka kintu pi muri kora entertainment hari ibice ari wa pourcentage we kanaka kugira
so
sinzi ko afata indege akagenda kubikrea yari sinzi ka bikrea ngaha ndifuza kumenya kugira ubuse account muri za Spotify za Boom Player shura kubigeza
ni kuvuga ico kintu rika ndacishure ko
gishuyamwe byose
ego ni kuvuga muri make twese turi kwisi ibi dukoresha mu gucuruza ni kirere nuko hari iri mitere smart ni kirere ni kuvuga rero ni bwa buhinga buke bwo kwisuzugura ngo abarundi ntabwo bivyugurirwa nga nta na kimwe kitugurirwa nga byose birugurirwa nga uburyo gusa ni kumenya uko ubikora rero ni umuntu wese yamara umuririmbyi naririmbe hama abakora ku kazi nabo bagakore hari abajejo ku kazi bagakore mugabo ibyo bintu birashoboka kavyugurura ngaha ugahembwa ngaha nyina amafaranga akusanga ngaha ushaka kuzoyafata mu marundi ushaka kuzoyafata mu madolare ushaka kuzoyafata mu mayero ubuje ushaka bivanye na konti ya office
okay kiyo cha platform international gipanze gute po ku barundi aba bidoganye nuko tuzijamo nituro nk'amahera dukurayo abandi bikabagwa ngene bahashika